Rich, am you ready me, Richard Aukotiti Ocho, man born to suffer.
But
Nico from today, Kasibos. Nam, nafanya kasi ya Rose. Hakuna kitu chochote ambacho naweza kuongelekesha katika kuhusu ile neno yangu tanzu ile ambayo inaongelekesha.
Marco.